Timu yami amosha. Krisa la. Makhindlas SA. Dala misungizwa ti ziyakhala manje. No ziyakhala sephuma boro zondodo asikhali. Angithi ngomswaypheni, mina ngibuya kamswaypheni. Futhi ngizala umswaypheni. Nyo swaypha kuyose kuse. Yeah. Nyo swaypha kuyose kuse.
Utanglale ranjan, imali kona.
Ay baba, sishe one more time, baba. It's Makhindlas Sa, baba. Inkunze myami malundalundi. Bathi Frans oh, behind the scene, baba. Sidonke sibabambe kanje ngalo shuni, baba. No imali kona, nithi thina sinabo Mswaypheni. Ngithi ngomswaypheni.
I'm going to swipe.